Biko na ụmụnne m na ụmụnna m, ndeewonu n'ime Chineke. Unu sịrị m kelewa Chineke, ha ọma Chineke m mere taa. N'ụtụtụ mgbe m rụchara ọrụ n'ọfịs, m gawa obi Igbo ka m gaa nye mmadụ something. So mgbe anyị nọ n'ụzọ na-aga, anyị agafere Eleme Junction. So m nọ na-aza kọl. Mgbe e zachazi kọl, ya hụrụ na ndị mmadụ nọ na-ekwu okwu ndị Biafra, ihe Biafra. Many people eti ọnụ pụta amakọ nọ m otu ndị nre ziri the topic ọhịa ma amaghị bikọ sị m nọbụ na-eme kọl. So mgbe ha nọ na-ekwu, njọsọ na-achat kọsị ha na-ekwu okwu n'ime moto ana m eti ọnụ. Gịnị ka m na-ekwukwa na anaghị m etinyere anybody ọnụ, ma ọwụla ihe Biafra ma ọwụ ihe Biafra ana m eti ọnụ. So mgbe ha nọ na-ekwu, ndị na-eme argument ndị na-emeghị a, some people kwa emechikwa ọnụ. So mgbe anyị rutere close to Obibo na that army checkpoint, so two people nọ n'ime moto asị driver park ya. Driver asị park for waiting. Wa asị ndị amị nọ ga asị this moto ma ejiche moto ahụ. Onye ọbụla elewo na ya, amaghị na ha wụ informant reziri the topic na ha na-aga n'ime moto na-erezi topic ndị Biafra. Onye ọbụla tiri ọnụ na-ekwute okwu ohi a, ha mara ndị bụ ndị Biafra, a sị na a na-egbu ha immediately. So mgbe ha ji fọtazi, m ama na ihe na-eme nsef. So ha si na the Biafra pe. So ọzi mgbe two people from inside moto nsị, you point ya five people and one girl nso among the five people are pointed. So say they are Biafrans. Go and or say to English also. Or say go and kill them, or say go and waste them. Ha. They giving the girl and but the girl and say, ah, what can I do now? You are the one said that read happier at the girl. Happier when you wanna want myself, I pull ya pull like this, call we wake up. That one inside. So and that no book and I give one. Mgbe azị ka anya clearm si ah. So mbiazi na-ajụzi ozi mgbe mbaziri moto ọzọ, one girl mụ na ya mpakọtara dị moto ozi onye nsị m n'ọdị mmadụ agba ahụ wee dee rezi topic a maa amadị mgbe eji rezi topic ọ. So all this kind thing, let's be careful. Him ji na-ekwu, ekwuola m ya na erekọdụla m dịsị na Facebook because Chinwe nọ na WhatsApp. Onye ọbụla mma ebe Chinwe nọmba Chinwe ya kpọọ Chinwe biko gwa ya because ha ọ dị na-epostu ndị too much and asịla na Facebook na onye ọbụla na na-epost anything Biafra na Facebook na ana the thing na adịla too much because nwee ike na akwụọla ha many billion ka egwere gboo na the kalụ na ka awụdị ka advọsi onye ọbụla wụ nwee ike nyere ha ọda sị onye ọbụla wụ Biafrans sofa ha wụ Biafrans sị na ha wee na-emi ya ma egbu onye ọwụla ma elele anya n'azụ. So ndị Awụsa egwurezie ọpọchuniti ahụ na ha ha eterezi ndị Biafra ọredi ọga nwe ike na-enye na hazie ha go ahead na ha egwere ọpọchuniti ha na-elezi anya n'azụ. So those people now I know that they are going to kill them. God just save them. So ọ ya ka m nọ na-ekwu, biko onye ọwụla ị nwere egodi ndị ụmụnne ndị nọ na Biafra unu sekia kinsili my this customer sef nwa onye isi ndị Biafra ogwefuchichara ihe ọgwụla ọ na-ekwutedị okwu ya again for his own life because ọ hụrụ ndị niile otu eji na-egbochi ndị mmadụ n'obi Igbo. Onye ọbụla mgbabango ndị Biafra a ga-aja ọsọ shootuo ya and you don't have anything to say. Ọwụ parents gị ga report otu nwa ike ihe etiri ndị Biafra ka ọ parents gị ga report Buhari to Buhari nwute onye ndị against. Olezi onye ga-report? Nobody. So onye ọbụla, let's be careful. Biko na oke emerela ihu anya m today. A na-ekwu all those things ya na-efe m efe taa. Biko na.